Yeah. piece kama hii inafaa upile hapo kwa shot. Mungu anatuongeza karibu.
Thank you.
Zuri kidogo.